missionary of the church as he reveals the false doctrines about healing, miracles, speaking in tongues, the one true church, and many more. Experience the word that comes like fire.
So Jesus Christ said, upon this rock I will build my church. Or say, what the assault may see on one Casanoso. Jesus is the rock, and the rock was Christ.
Voice of the Church, Tuesdays, 9 p.m. on Happy 90.9 FM in Accra.
So emu adom so achia mo nyina emre nso ya saba bio Church of Christ enya mesem dwuma di a ebrada nyumre bia no yeba ne ya ne nipa a wo ya so mre me nyankopon asem no no eche onyankopon asem no emre wa kusomfo Anthony Otiedu a ya Church of Christ mpakani wo Kaneshi Church of Christ. Ena enuya kuma edu. Ono so enso free Kaneshi wa ne ya ba ebi di dwuma na nwumre. Na eguyade sua no a eguso a ye sua. A ya tudi se se nipa nkwa. Wamfa nsum otumfo Nyankopon a ye huhudie. Ano na ene ye toa so asade ye baye a ye wire mfrenti ye beka ye ho kakra se tro no nam nchechiremu so e ma ye ti se nipa o trase adi nyakopon gidi atrase ye wo ma wukro no wo ma trotro nsem bia fa nipa nkwa ho about human life, the vanities of human life. Nti wo ma di atoto ne ma bebre obi se yankwa na no besi adioson e bi nso se yankwa nipa nkwa na te se sunsun ofofura nso se onipa nkwa e te se tutuo e yi de ho adi kakra bi a afi na atwam like vapor which shows up and vanishes ye hu nso se nipa nyina nyame animo no nipa nyina nkwa no te se nsensan a eduru biri bi a e se se edigu gemu ne ye hye sa fri ho. Ano so akiri yakoso ahu yebusa ye ho asem se onipa pre ewiase ye dwuma pa ho de sika ne niamany nyina na ano no etimi ebo nipa nkwa ho baya na ano si ate se ase nipa ahunya de ntimi ma no nya nkwa efise wo wuo no Nyankopon aboa to ho ama honam te honam bia ni wa ebetena se da ti ehuni se esan santi odnipa nene bre ni wuda so tumi na ehuni se mpo odifo Isaiah ma yete ase ese asama adumpo wasiesie aba na numu bare numu baya eji nipa se nipa beba mu ndo nipa ogina bia bia ogina wasase wese so bia no ye pese ye kire ne se se wa mfa nsum onyame a wo yewe no kure na wo wa ni akire ama nyankopon nyansa ankyere okwan a wo nkwan no beye kwa e ma wo beye bibia osenkafo no aka se so obi trase na wan sum nyame wo fira sase so kwa kuku bampo ehun wo fa so che na premature child is even more valuable than any man who lives on this earth and grows up to the full age but fail to serve the living God. Enti yehwe ne saa no. Ana wo kire yesa oni pa wani na so so. Waboa ho firifie wo kwa dwuma wo koya wa ma. Yakubu nguma no ma ye hunu saa ani. Ensem ni nyina. Ana se yetoa so a. Na de edi ekode se oni pa be wiase na be bobra. Ani oni ama nyina a. De obaye na saa so ya bia no. Ujana ho. You leave them behind. Prepare ni wa uwo. Tumi ya huwa denya huwa fenyansa. Bia uwo bia entrada kamana. Enti wanimo nyam bia ni ubi bia uwo wa sasi wese so bia wa unkwa na nyamedi ama wa hanumuno. Sa wanyo ya ulade. Na adu ho tu yasi ya huwa dieso. Na muwani brisi kane niyama na uya niyama basabasa yaso nyakupo enia. Kahuni se. Emu bia reni wa. Ebe timidu wa tra. Therefore, we are going to read Psalm 49, verse 17, to help us understand that the rich man's splendor does not follow him unto the grave. Or say, or the four, obi awanya ho, anase wiasi wewe mubegia bwedi ya di tumi ya kukurukose wa sasi suwa nina ano. E di biya abagira sasi suwa no, it doesn't follow you to the grave. You leave it behind and go naked. Ti David nyomo le tiri aduanan enkron kichemu edunson ya kankai ni yetin asisei
o se na owu a renfa emu bibiara enko
aha
na ni onyam rensane eni nachi
oni pa ye we nyina na se wuya onfa bibia enko na mu ani monyam wiase ani monyam bia wo nya ya edin ni ehodo a ni pati nka nyina no abayira kasi aha arinti sana Psalm 49 verse 17 lang chomo ntie babia ginka ni yipa. What we are referring from that particular text is that the rich man's splendor does not follow him unto the grave. Therefore, whatever you are doing in this life, you know, if your objective in life is to acquire wealth, then you have to be careful. There is something better to be done than mere acquisition of wealth. So this is what the Bible says, that whatever you'll be able to accumulate in this life through false means or whatever means you choose, it will never follow you. The degrees that you earn, whatever you can accumulate in this life, at the point of death, they become vain and useless. Therefore, you have to think ahead and do what is more profitable. Pipia o kuta o patwa ya na hasi eno. Dobe nya biya eni wa chirenti ehun hiya se. Asa sa o jwene kwa nimu. Na o hiya adia ebabuwa o. Isaiah dia o kan se nipa o tenasa asi suna ya ya wasa o tesa buwa. Antu sabi. This is what the Lord says. Isaiah 49, verse 12 to 20. We are reading through and see what the prophet told the Israelites. But Israel cost no be a dinner cocoa, cost some in the near cost of year. Or we will have few two for Yanko Pound in a quiet. It's a side we are still. You can be deceived by the word letters and then even forget that there is God. Then the Bible will tell you that it is the fool that says in this house that there is no God. So the prophet spoke and explained human life to the people. Isaiah 49, 12 to 20. Let's read and pick some facts to support what we are telling you. Yes, read. King Kamayin.
Eye odifo Isaiah enwomano. Iti eye edwanan kron. Nchimu aye dumienu edukosi edionu no
askin ka sey
ehonum kinkan sey hwɛ
hwɛ
yenu firi akyirikyiri bɛba
yenu firi akyirikyiri bɛba
na hwɛ
aha
yenu firi atifi fam ne atɔyɛ fam
aha
na yenu nso firi sinifoɔ asase so
kɔso
ɔsoro mu ntodwom
mhm
na asase di ahurusie
aha
emepɔ nso mu firi esirihi enyom
mhm
na awurade akyerɛkyerɛ ne man ɛwerɛ
awurade akyerɛ man ɛwerɛ kɔso
na wahunu ne mɔborɔ humfoɔ mmɔbɔ
mhm
na Zion kaa sɛ
aha
awurade agya me
awurade agya me kɔso
na awurade werɛ ɛmfiri me
aha
ɔbaa werɛ bɛfiri ne ba akɔkoa
aha
na ne yam renhyehye no ne ne yɛforoma ahu
aha
sɛ yeinom werɛ bɛfiri mpo a medeɛ me werɛ ɛmfiri wo
nyankopɔn bɔhyɛ nokɔ so
hwɛ
aha
mede wo ma kurukyiri me nsa yam
aha
w'afasuo sisi m'anim daa
w'afasuo sisi m'anim daa toa so
wo nkuro kyekyefoɔ ho bɛyɛ hare asen w'adwirifoɔ
aha nkuro kyekyerefoɔ ho bɛyɛ hare asen nkuro adwirifoɔ aha kɔ so
na w'asefoɔ bɛfiri wo mu akɔ
aha
ma w'ani so hwɛ
w'ani so hwɛ
wo nhyia
aha
yeinom nyinaa rehyia aba wo nkyɛn
yeinom nyinaa hyia aba wo nkyɛn toa so
sɛ mete ase yi
sɛ mete ase yi
awurade na ɔseɛ
aha
mɛhyɛ wo nyinaa sɛ
aha
ahyehyɛdeɛ
mehyɛ mu nyinaa sɛ ahyehyɛdeɛ
na wɔde wɔn abɔ abɔsoɔ
mhm
sɛ ayeforɔ
mhm
na w'amanfoɔ ne wo nkuro a asɛe
mhm
ne w'afasu sini asase no
aha
afei wɔbɛyɛ hiahiaa a wɔn a wɔbɛtena soɔ no rensane
aha
na wɔn a wɔmene woɔ akɔ akyirikyiri
mhm
na ɛma a wowo wɔn wo w'amanehunu mu no
ma wo w'amanehunu mu no nso aha
bɛka no w'asom mu sɛ
aha
afa ha yɛ hiahia ma me
aha
pinindo
pinindo
ɔse pinindo
aha
na menya tenabea
medo na menya tenabea woma atoa so
aduonu baako no
aduonu Psalm 50 verse 12 fara toa so mae 50 verse 12
ɛyɛ ɛnyɛwoma ɛti aduonum
aha
nkyɛma ɛyɛ du mmienu no
aha
ɛhɔ no mɛkenkan sɛ hwɛ
hwɛ
mo a masosɔ ogya
mhm
na mode nyɛ tia a ɛdare mmea no nyinaa
mhm
monkɔ mo gya no dare ne nyɛ ntia a mo sosɔ no mu
aha
me nsɛm na yei bɛfiri ayɛ mo
aha
ɔyaw mu na mobɛdeda fam
ɔyaw mu na mobɛda mobɛdeda fam that is Isaiah 50
verse 11
12 verse 12 11 okay so why the fear of man instead of God asɛm a wobusa ɛhɔ sɛ adɛn nti na ɛsɛ sɛ nipa ɛsuro ne yɔnko nipa a wɔnya ne ho ɛkyen sɛ wobɛsuro nyankopɔn asɛm a yɛka no so stop trusting in a man 222 Isaiah 222 ɔtomfoɔ nyankopɔn pɛ sɛ yɛte aseɛ a asɛ ne sɛ ɛsiane the condition a nipa wɔ mu nti no man should stop fearing or putting trust in their fellow men because of wealth power dabi nti ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ no no sɛ nti ɛsɛ sɛ nipa wowɔ hɔ a wode wo werɛ hyɛ nyankopɔn mu asen sɛ wode werɛ bɛhyɛ nipa mu na wakwate nyankopɔn asɛm na wayɛ deɛ nipa ɛkyerɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ wabɛsɔ ani na wo nsa ka ahonyadeɛ anaasɛ akwanya afiri wɔ bi hɔ kenkam ma ntie
ɛyɛ odifoɔ Isaia nwoma no ɛtimienu nkyekyɛmu a ɛyɛ aduonu mmienu no
ɔsesɛ
montwe mo ho mfiri onipa a ɔhomeɛ wɔ ne hwene mu ho na onipa yɛ dɛn koraa
twe ho firi nipa a ɔhomeɛ wɔ ne mu whoever breathes a man obi a ahome na ɛwɔ no mu womeyɛ nkae sɛ ɔ sɛ onyankopɔn te fam na teɛ na ɔde nwene nipa ɔhome nkwa homee gu no mu na wɔbɛyɛ ɔkra teasefoɔ ɛna awurade ka kyerɛ sɛ sɛ meme nyankopɔn me wɔ hɔ a nyansa biara nim sɛ wode wo ho bɛtwere nipa a ahome ene wodum wo ho fa ne winum fofo onim wo bia de man enti so ochisi wa kwa mu anase wo kire wo akwa bi ma ko di bone sa de ye ba ya obesonani anase wo bayi wani afotu fo nyakopon ho a e ma wo life no eye useless because o nyakopon sa wo kwati otumfo nyakopon na de ho twire nipa ko se eye no me ma wo nti no wo kire ne san se you who free onipa ahome e wodum no man has power over his death. Ecclesiastes chapter 8 verse 8 if you say onipa said nyakopon si ahihye nipa nkwa na no de ato ho no enti e betwa sin enti de enti na se nipa de no wira hye ne yonko nipa ma na se nipa wo de wira hye wa wu na ado ho to ho so se me ho den me ho fe me wo sika me wa bodin enti nyakopon kura urade kura ho hia obi kura dura bi oti bitime busa se na nyakopon kura bodin pa ya kura de na e benya so yari ya huma nwa, if you say, obe wia seno, umuhunu shida. But be it known, say, ma wo life, wabra bono, ayye basa basa basa, kura, nyansa biye nidu. Wabi ya kama yin?
Ayye, odi, ayye o senka fongu manu. Iti ngochi, nchiche mu ngochi no. O se, onipa bi eni hum sutumi. Se, odi besi hum no kwen. Na owuda, sutumi ini ho
ya onipa bi ni honhom sutumi kyeni o sa odisi honhom kwai se nipa betna si na wati otumfo nyakopon no wosoro no wabunu no ya ne nipa de yawira kohye asofo bi mu adifo bi mu na ayese spiritual father a ono no wobɔ me honhom ho bai. All these things are fallacies. So onipa ni tumi bi asa nipa ni honhom so kwai tumi so obetumi control na emo wose dia kai ho abi mi ntie dia obo so no
ose onipa bi ni honhom so tumi
onipa bi ni ho a owo honhom so tumi so otimi control no
se odibesi honhom no kwai
se odibesi honhom no kwai to aso
no wuda so tumi ni ho
o wuda so tumi ni ho. You have no power over the day of death.
Na enkwamma enni osamu
aha
na bone emma ni yefo infrimu infi
bone amma ni yefo frimu mfiri da. You will never be spared by evil no matter where you do it, how hideous you will be. Say ubetini atepa bia chuma or say say act na wo commit ye no say eye sinfo nko ade a eye bone dia wo say bone nya na yefo da edi mfia pem. It will come to light. Because you are doing so, a pie, I'm utum fu nyankopon. Do you understand? You ready? I catch you on the set. She walk quiet. No, near many day. The we are so ready. We move on. We will be nyansan. We did intimu. We are period. We purpose. And this, we nyankopon. No, we do be dry. Now we punwa. We suffer quiet. Be so. We are saying, pack up for camp. Some let you know. We are not saying we are so at all. Ah, sorry. We nyankopon. Chiri kwa yobu. That's why we move there. Wo ankasa na wo chusu se babra bono ene wo nkra bia enye saa ti sasafo ho anso obebu akra nyina aten. Sons of men live as strangers on earth. Enipa ma yete se ase ahokwo ene amamfrafo wa sase so yankin kai anyong mane tiri o hadi dunkron 119 verse 19 ibi ani aba Hebrews 11 13 nso. Yeah, David John to four kind. It ye near the Hebrew for Manum. Sir, a nipama Yanamasa Sosa Hokwadia Manfrafo. Ye nifi papa be as it moa. Then what you try, Mobi kind. Sir, ye were dankwa. Na dankwano, a yanchas ye. Nanqua yon yango for the my idea. A yen the tiabi. Really, I can come here, Psalms 119. Verse 19.
Eye enyum woman no iti oha ene edu enkron
aha
nchichim a eye du enkron no
edi asem na eka
o se me yo ho asase so
muntie ne yo David di no modi hene obudi tumi wo mutra sika gwa so sika kwako obudi brai dwetani ne manyina but o yakopon nyansa no yi ne ho adi kire wo mo no. They saw that they were strangers. Now who are we the city? The dollar. ɛne sɛ fanom ne nneɛma wei mu nkrataa ahunu no ɛno na ɛyɛ wo sɛ kyerɛ sɛ woanya ndodo enti kyerɛ sɛ woyɛ bi a wokyere so a nyankopɔn koraa asɛm deɛ maa fie koraa waso ntwam fibɔs woso kyɛɛ nyamesɛm wonyadasani wonyansaa ne ɔhantan ne no nanso ahantan sɛ na ɛde wobɛba fɔm koraa bɛtɛ ɛfiri sɛ yɛwɔnwene woɔ no ɔwɔ so tumi ne ɔnim woakɔa nyinaa enti ɛntiɛ de hebrewfoɔ nwoma no nso so de too soɔ chapter 11 of Hebrews verse 13 ɔka asɛmkorɔ yia nso de to so sɛ yɛahɔhoɔ ɛne amamfrafoɔ 11:13 wa bi a wobɛtumi akae
ɛyɛ hebrewfoɔ nwoma ɛti du baako nkyekyɛmu ɛyɛ edu mmiɛnsa no
ɛmu asɛm ne sɛn
gyidie so na yeinom nyaa wuwui yeinom nyinaa wuwui awɔ nsa anka bɔhyɛ no
nsa anka bɔhyɛ ntoa so
na mmom wohunu akyirikyiri
ohunu akyirikyiri sɛ
ohunu akyirikyiri nko gye edi yeinom atu kaa sɛ wɔyɛ ahɔhoɔ ne amamfrafoɔ wɔ asase no so
nipa bi ahu sɛ ɔmo yɛ ahɔhoɔ ne amamfrafoɔ wɔ asase wesee so na wo deɛ wote sɛ ɔmo adi kaa bɛtena ha no ahwɛ ahunu nyankopɔn asɛm no sɛ biribi a ɔmo yɛ biara no ase ntim wɔ ha daa tempora stay ɛna ɛwɔ ha ɛyɛ nnatia mu tena na sɛ sei di a ɛneɛ na anipa sɛ wadwene nyɛ nkɔsii ha sei di a atitire bi adi kan ɔmo de ɔmo hunu yi na ɔmo de gyedeɛ ɛna tena ase hwɛ anim sɛ daakye yɛbɛkɔ nyankopɔn kuro papa bi mu ɛhɔ ne yɛkɔdi daa nkwanti ɛneɛ yɛbɛsom awurade ɛwɔ nna yi mu wonya asani opportunity awoɔ a wobɛtumi de asom ɔtumfoɔ nyankopɔn no ara ne ɛnkwa no awei mu this life yɛ de ama wei a ɛna ɛdecide wogyina so de determine wo destiny future wɔ ho baabi a wo kra ɛkɔtena ɛho asɛm ne yɛka no chapter 13 verse 14 Hebrews wɔ haa no ɛhɔ nso nso de asɛm yi saa toa so ɛbɛprove akyerɛ every human being sɛ ewiase wei mu na ɔwɔ no you are just a stranger you are passing through aha no nyɛ wo eternal hope nti biribi a woyɛ biara anything that is fixed to land or fixed to yourself sɛ woaba bɔdin bi akɛseɛ bi anaasɛ woagye price akɛseɛ bi ana menu adasani adukɔduru adakamena no ɛntena adakamena da ɛfiri sɛ onyankopɔn asiesie nneɛma wei nyinaa nti wɔse sɛ onipa nte ase a monka sɛm no nkyerɛ no sɛ wɔtie a wɔgye de kra nkwa wɔntie a ɔno ankasa wɔbɛnya nafɔbuo so we preach for people to reason from the scriptures Hebrews 13:14
ɛyɛ hebrewfoɔ nwoma ɛti du mmiɛnsa nkyekyɛmu ɛyɛ edu ɛnan no
ɛhɔ asɛm ne sɛe
ɔse na yɛni kuro a ɛwɔ hɔ daa wɔ hɔ
yɛni kuro a ɛwɔ hɔ daa o
na
Ghana ɛntena hɔ daa o aburokyerɛ mmaa no ɛkɔtena mu di akɔba no ɛdua no mu no ɛntena hɔ daa o baabi a yɛwiawie a ɔman sika de kɔgua no ɛntena hɔ daa ɛmfolo bɔne bi a wodi bi a wodi baabi a bɛdwane akɔtɛ you have nowhere to hide because ewiase ne nyinaa no onyankopɔn ayɛ God has prepared this world to be temporal wow enti sɛ wowɔ mu na wopɛ sɛ woyɛ nipa wonim wasua awurade ne wahunu nyansa a na ɛsɛ sɛ wodwene sɛ wobɛprepare towards the eternal home because yɛni kuro a ɛtena hɔ daa ɛwɔ ha toa so
na mmom deɛ ɛbɛba no akyiri kwan na yɛhwehwɛ
enti wɔn wadɔ wɔn mɛ asafo nyanko asafo yehowa no ɔse wɔn mo deɛ gyedifoɔ no hu n'akyiri sɛ for the fact sɛ yɛni kuro a ɛtena hɔ daa wɔ ha no wɔn bɔ bra yɛ adwuma hwehwɛ deɛ ɛbɛba no sɛ yɛn awurade asɛm ɛka ɛkyerɛ onipa teneneeni a ɔpɛ sɛ ɔhunu nkwa na ɔdɔ nnapa man should always be aware of his going down to the grave enti adikamfo no wɔn antena se antoto wɔn ho akyɛ saa they were always aware of a time that they will go back to the earth mekan biribi atwa mu ase sɛ onipa wo nkwa nna no sɛ wɔhwɛ nipa koraa the journey of life a it is from the earth and back to the earth onipa wo kwa nna no akwantuo bra kwantuo no wo di fira asase ma saka wi asase mu sa de kire enti Job o kan sem bi e wo de nguma no etira duasa e de kire se o mu de o mu ni yakopon na nti o ma huru yakopon o ma huru ya wo hu ne de ya ya e de wo hu yakopon so gie nso a o gie nipa firi ne ya mu e kire obi e de wo hu na ma ne kye Job dan so o kire se adum bi o yakopon de dum no bi ya no ya bi yoko mu bi ya no na o de kire ne se e ya dani a o be ko asase mu bi yo Job 30:23 ubehu se otumfo yakopon asem bi a waka no e no kure utie adifo eni titifo eni sem yabo zo munyana kasem ne kosi ba adia ba koso se enipa enkwa na no o yakopon ammo se entena hoda enye de ope dem he created for a purpose temporarily or the man se fire juma ebritia bi mu na fage woda nkwa na ni se enkwa na we mu no wo ba hwehwa safo yehuwa na wo hu no wan hu no a wa na wo ye wo ho efi se wo si ye woni ye mu bia ntem kwa nwa ba cho ka Job nguma no mi ehwe de wo
eye Job nguma eti aduasa nchiche mu eye adionu miensa
aduasa m na ka kire yen
minim se
minim se
wo de me besane ama owuo
wo de me besane ama de ai
owuo ni efia atiasifo hiamu no
ani efia atiasifo nyina it is the home for all the living we are mo tie ne yo enti ha no obi ntimi kan kira so ono no obetimi age wo nkwa da so de ya ne binim kika no so obi gina wa na me ko honhum mu wiase e na me ko huni se eh we say aye say e na abayifo ko miti e na aye ensem we nu nyira ensem hu e di pa na e ko ni tri apanche e na we say aye say na odi wache e na o ma honam niam a we nyina ne na nipa nyanyam so no no ya me som nya honam musa e ye focus be a e ye beyond this life so ti chori ka sem bi o se se monya ni kristo wi a monwini de e wo soro ho you see think of the things above not on earthly things www this obiso enyame nipa na ensem o kirekire wo no enya de e boa ma wo dire no ho afie no ho a twe ho fere ne ho because ya nipa bebre e wi a omo abam said ya poor kan no o yeso na sneak inside abasa omo ya sapakafo wo omo ya missionaries wo omo ya evangelists wo omo ya prophets but they are not actually so they all kan no sa ye woni pa nyina fie e ho a enipa nyina be call because that is what God has purpose for man enti de wo bia what you will be adia bia wo betimi ahwehwe apre akum anya me nu yada sane e ya temporal James Cassim bi on James chapter 4 no say ehina osana ewo mumu na ewo efie people are craving for wealth prosperity on just gains ye kan sa na ye kan se e bia wo mo hunu nyame nko asofo nyina so de ye ho awura mbi if the trona kan o se e bi nsusu se nyame som pa e ye adepede Paul do kasem we pa oh some have sneak inside and trying to interpret godliness as making carnal gains ntini pa ti sa na o mo pekro no abo e wa urade fie no wa mo no ye nipa bi a o mo gegira mantwa mantwa kekansam bi a enia ma sase ye di bo nyankopunya me som ho ban asori nyapade a wo ba no wo mo pamu awura enti sa ka si ye mfa mran totomram ye mfa asori adwapade bi totomram sa de ebe ya nyankopon adwapade ebe nyankopon de ya na ye wo mo ya wo mo na mfikire no kekansam hu Binyanom, dia so hu se Christianity. Na katua no, enya sika ene gwete. If the Peter say, wa amfa sika ne gwete ene toyen. Na mo ode adwama ni moja ade bo din na kasa bebre, eche e bear for the ball. That is the blood of Jesus Christ. Enti obi a hu se, ekwa bi abafa so obi a no, onyame ba ye din ne bedru ba bi no. Wo ba hu se se, wa ko agu. Na wa ye dwuma hu. Because what do you say? When I'm from Niyama, we say no, and there is security. Yes, it's okay. Or say, Nipa, it's a unyewiyasi niyama nyina. Na sawa chile okra. ade afaso ne wo so to gain the whole world. So Hebrews chapter 9 verse 27 say death is appointed for man owuo ayade a onyakopon ahyehye ade ato ho se no na entwa nipa nyina nkwane ne bere so enti na meka se se wo tena wiase hawu na se wan suma urade yia menu ya wayo ho abro efi se na santen ne kwatenten ewo enkwa wo yachi tena nyakopon de asamo no ato ho se ya sempakafo no yenkan kire nipa ti wo se se wan kasam no adue na so wo kan so so de a wo se na dai wa hohoro wo nsa afri akra nyina moja ho yesa onyakopon ebebusa firi ho yesa yari juma bi di yo bibi ya pa na so asafo yo asam ni nti wasoma se yenka de yeka asam so yenka se nyakopon asem sada tie now ani ya na enkwa we mu no de na so a sesa nipa ehwe ade ya so a sesa nipa hwe no ibe huna fi timoti mu medi kai itiri nsia ikemu nsia ebesi edu 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 10 it will help us to know and understand what is greatest for man in this life ehori ba kinkai ni etuya afei yatwaso wabia kinkani ntie de honhon no nam osuna fu poru so eka kire yen efa wiase ahunya ne nipa kra ya de totro ne niamma no a ya pri wiase ha ba ya nwine onyakopon ho kra ya wira firi se onyame bi na ebo so ni asase ba kinkami ntie mu asem
eyapo nwuma edikan ochokoma Timothy no
aha wase sey
etinsia chichemu ensia no
aha
eho no mu sey
aha
na onyame sompa
nyame sompa
ah abojuo wo mu
ah abojuo godliness with contentment nyame sompa ubayi uya mwa som awurade na wani beka awurade ho na awurade mra aso wani na wadwene ho awia ne anadwo na wasese wa brabode atoso ne wani je ho no ose eye great gain twaso
wo wo mu ye adinya kese
eye adinya kese aha pini wo mu ye adinya kese twaso
na yamfa hwe ama wiase
ye ba wiase ne yamfa hwe ama
nensu ye ntumi emfa hwe emfiri mu nko
madafo kaisa wo ukwa ubefiri mu akọ wa wo se paul nsuka sasa wa ya wo se there will be a time that mankind would leave this world naked you came naked you will leave enti onipa wonkwa na wasasi wo se so on e temporal so jitun sa wo nyi ntumu no sa na tie enti ni ama wo be accumulate nyina no hu se wo firi mu akọ a wo mfa ba kokro enko di paul si yemmo nyamesompa wo moden na yade nya kese pa ya asema me no kanu nya sa atwade e wo bi se na atwade de okọ a masa nya no ne yeka I am factual. I'm telling you the truth. What the Bible says is what I'm telling you. Say, die nyankopon no di nyansa abo da hotetete na nipa ya betra sase we se so nyina no. Wo mu nyina hu no sa, na wo mu so hu ekura wo mu kra ba bi papa nsa na wo mu wuo no. E no asara meka kire wo no. Tebe de nya wo asare a wo ke kwatete no wo na meka ho asa. Godliness. And worker. Won ka sa wo church na he great gain. Na mo godliness is a great gain. Ya fashwe ya ma ye konso ya fashwe nko. Twaso.
Na se ye wo nnuane.
Enti se onyame ye adom ne ye wo nnuane.
Ne dia ye de kata ye ho a.
Ye nya bibi kata ye ho.
Moma eno ara eno osoma.
Ye manu eno osoma ye wo ba bi danya bibi di onya ntoma fira. De nyame ase. Na susupe. Emfa wo nnua enkokomo wo nnua se medi kwa jisika am yakosi dai. Sika wo nya dara de kosi ye. E da no so fa so ba no so. Ko taru pring de ko towe e ko yowe ko yowe wo sai na abadamu wo sida no ampempem kura no a e da ba kura no ntimi nyama wo ti ase wo mpa no e de asi mantwa ba bi na fa na ada wo muni kwa ha muni kwa asa wo ntimi chicha ho na wo na wa buru sa dodo ani muda ani nyina wo ti na kokon wo yonko mi na rasani ye ka nyakopon asema kire wa mimiri awurade asem obi amuru so any act bi ya nipa ba ya na sase so bi ya no obekọ wa kọje ho atemuru se ohuru dia ene bomodin se ene da obesa kira wadwe. This is the voice of Church of Christ telling you truth about your life. And when I say, "Ogene ho," now we make a decision what you should do with this present life. Ah, unyakupo di ama wano. Mebu semtere ba kunchemu enso. Dia no chere. How do we work out the wisdom to live by is the fear of the Lord. Nyansa asese ni pasa wo nkwa we mu a wo de transie na bob brano wo de bob brano ene ni nyame ni suru wo de friba ke kami enti yo kan Proverbs 1:7 mebusam etri ba ko kemu enson se wa hunu we na we bawo a sadia so bu so nyansani a bo wo wani nte dabi mebu sam tiba ko nche munson obi akai
pese ma kin kan se
o ti dei
awradi suro
awradi suro
ninim die mfitiase e
no ni nim die mfitiase. You cannot tell me that you are knowledgeable but without the fear of God. Oh nyan sabe na nim nim die ba na wo nyan kupo ho suro no ni mu no wo se wonya nyan sani bia nka je so wonim die. Kwa ni mdiyani nye siri nyakupo. Kasi ya uradi suro. Enuni nyansano. Mfiti nyasi ya the beginning of wisdom. Ntisi ya wu. Nwa suwe di mfiye duyonumu. Kwa diyosinya. Na nyakupo suro nyama umua. Wanyini diye. Na nsu unimu nyansa. Wini ni mdiye biya. We have no experience because the fear of the Lord is not yet planted in you. Sade uradi ya samaka. So the source of wisdom is God. Chapter 2 verse 6. Who ya kaho to trust mine?
And to aso ni say.
Aha.
Ajimifo bu nyansa ni nkyerekyere animtia.
Ajimifo ebu nyansa ani nkyerekyere animtia. Ubu nyansa ni nkyerekyere animtia. Awurade mu nkyerekyere hia wo. Do wa sofo odifo hia nkom, osofo wa hia nkom, enkom ya na opɛ. Ah? Wa sisa nsɛm nyina ye jimi kika. Ni nsɛm hunu. And chirachira no instruction in the Lord, it will give you life everlasting. And when we are here, we are trying to say, we say, so we have a degree, and we have a degree. You understand? So we continue with chapter 2, verse 16. Proverbs. Let's see what is written there. It was so free. 2, verse 16.
Eya mebu sa metimi nu chema ye du ensia nu
o se dai
na ayi wo afri oba fanseni insem
fafri ni mukakra be
e chema insia nu o se na awrade na o ma nyansa.
Yes, awrade na o ma de bai
nyansa
muntio
na nanum na nimdie ni ntiasie friba
na nanum na nimdie ani ntiasie understanding a free bar. Untie. Untie. Ubanye nyansa wa hen. God is the source of wisdom to live by. Nyansa. Asasa wa de trans ya sasi wa yesu wano. Eye o nyankupong. Na nuna nimidiye nsu free bar. Nimidiye. Empire universities mwende hebo. Ubiwa wa nko school. So wani mnyansa pa. Efisa wa sura urade. I'm a radin so I don't know what the actually because we are saying you the nyansa and a boy. And the two as a kakra, Mary.
Ukrainian son mate for
Ukrainian sa. Emma and Nipa or Trinidad righteous.
Oh, yeah, a chem. My 1 hour, one num pepepe.
Ubia or Nanti upright no in this life, no young boy, dear way. A chem. Oh, a chem on the terrace will be our turn a key. Ni ade gi akrobo sana safu yehuwa eyema nipa okura onyakopon honhum nyansa friso no twaso
se obekari atemwo akwan
aha
na wahwe na hotefo kwan so
wahwe na hotefo kwan so
enu na obehun trene ni atemwo
bohun trene ni atemwo
ni ade a etre ni okwampa no nyinaamu
eya enti ye can't the greatest thing in life for man no aye godliness ye hurini akọ Timothy ngumadi ka tinsia kikemumi ansa ekosi nan no bonsi ye behu na firi wose nyame sompa efiri awurade yesu kristo ni nkyekyere mu na eba wote ase enti se obi ekyerekyere obi tufo na na futuo a wotuo ni nkyerekyere no a woka ni ade ni nye awurade yesu kristo mu nkyerekyere a tiri ye ho wose
bonwo okyoko ma timotheo ni dikan no etinsia nkyemye nsa no
wose sai
se obi kyere nkyerekyere foforo
obi kyere nkyerekyere foforo bi
na wampene yen awurade yesu kristo
na wampene yen awurade yesu kristo nkyerekyere pa
nsɛm a ɛyɛ
ɛyɛ no
no ne nkyerekyere a ɛde kɔ onyame som pa mu a wahoran
wahoran
na onim hwee
onim hwee
na emum
na emum
ɔyera
ɔyare ɛyade o ɛyade pa ɛyade kɛseɛ sɛ obi bɛbu sɛ nyame som pa no ɛyɛ honam mu nneɛma sere na meka no so enya robas nko na yebo ni o atofo ni missionaries ni wan wan nyere bokon kase pa ye fo urade ni emafa obi o baabi okura wo ye program obegan no obetwa photo wo de ko so ndi sanko fo no wo mo awura wura tore no mu bebe na o mo se nyakopo aguma no ti wo mo pese ye bobo asore ho ban wo mrem do pese o ka kire ban se mran hia e ma tore no aso ni se ni ye yi mpanimfo emo mo ka so no so e kete wo nyakwan ni awuram no aye de ope na so safu ye hu ade oka ne se wo enu nyina no emfa katua papa bi ye manipa nyame som pa pini wo mu no se ye de e ya di nyakese pa ti de oche ne se things for godly living are already revealed in the Bible. Second Peter 1 verse 3 no kinka me nyenre e ho no asema wo ka ne se so ni power ona pese wonkwa na no tiase na hwehwe nya me sompa nya fe no obi ko yiri abakire wo it is already revealed wo yina di e de akire yen a ewo ho nya me fe nya me sompa ani nkwa gye hu nyina obi a bo so kakra
peter mo meto sumi nu
aha
eti ba kon chiche mu aye me yensa no
asema ho ni sei
se de ni nyankopon fam ahoden
se de urade yesu kristo ni nya me kukopon fam ahoden si tie no
de enyema efa enkwa
ode nyema efa enkwa
ni onyame sompa ho nyina acheyen
ani nyame sompa ho nyina acheyen kwa
dia onam ani onyam
onam na ni onyam so
ni imaniye
ni imaniye so
so afreyen ho nimdie mu
afreyen ho nimdie mu ndere se yosem ka kire wo se the greatest thing for man in this life no ani se obeye godly na ba bia so ni hodo mu a obenya godliness na free aye by following the teachings of Jesus Christ and the holy apostles and to say what yes ya somafo ne adiefo no fatom so o kan say anya na adiefo ya omo antuma musam no omo kana yakopo di sam ne nyina na wasiesie ana watwero twero konkonu mu and to say yankan hu say twero mu adiefo sam no bia ni wa ana woni pa so kya kya so ne bae na emo yakopo ni pa konkonu no say de honhom no de omo koye no ana omo kasai. So we have the living word that can lead us into godliness, which is the great gain in this life. Say nipa ye wo twero no ho a ebeboa ye ame ye nsaka na emo de awurade yesu kristo ne sua fo na kirekire na omo de aye wo na safo no mu no ene de nipa be ko nyam so mpam na mo anu da nkwa na wanya bi onyakopo nkyira mo se mo nyira mo bere mo so ase ama mo tie ase mu ebrei ye de besia na ya to nkra kakra na obi a opeso obisa bibi no ye teme achi nimu na wode yaka ni nyina ho enti mo da wonu ma nko fasan bi ama yo am sɛ ebrɛ no aso anisa ani nti mo ma yɛmfia wo hye otumfo nyankopɔ nsa yɛmfa dwumadie mra awie yɛ yɛmo yɛmo mpae da gya som dwia hene yɛ da wase sɛ ɔma yɛ ho den ne brɛ na wo ma tie fo nso so nya aso tie wo nyankopɔ asɛm wurade ba bi a wasema kodro bi a ne sɛ sɛ wo nkyira bɛ di akyi na kodro kan ho etumfi di nwuma nso hye wo nsa oba mana tumpo na da nyina wasema timia fa so mato dudu a ompeso omte wasem nyina akwa nyina mu boye ho ba ye kwa dan so yesere so ba hwe na fa unchira chira ye na de pachi ye biwa yakoso yi waye itwetiefo nyina nipa wo mwa mana hunu mu nyina titiwa yarefo ga yarsa biye nyina hya wonsa woni nyankopon yarsa fo no a so ko twam ho a wo mu nyina ye benya yarsa nti kan ho na dumbo a wo emu mu sampa wasem ba biye kodru ye bia no aye adwuma wie se de wo nyankopon wasem ti akwa nyina mu yesere wo se ene ya nante na kire yakwa ya mfa so na mayetimi atene na biri nyina ya so ni Odoba Yesu Kristo di mu ne yesere wo. Wadumiti. Amen.
Amen.
Jesus is the rock, and the rock was Christ.
Voice of the Church, Tuesdays 9 p.m. on Happy 90.9 FM in Accra.